Oi. Marero petia nako girlfriend.
Eh?
Nchinga ukakunda kwako. Ndinji yange kura ibintu byanze sanze byagi. Chiwe mu buzima singundo muntu dushwana, singundo muntu mbwira nabi, singundo muntu mboma. Naho uri girlfriend hari ibintu birenze ko uboma. Iko dio yange ni he?
Jenda kino mupira kuri kurambaze godi.
Ndakubaza amasokisi yanje ngo ntahutse yahuri.
Amashesheti jurigere mbona na mashesheti. Ndigana nambara amashesheti.
Aho rona tawuri byonza ndakubwiye. Pita sezu wanje ziri he.
Sawa nazitaye muri
wewe.
Nazitaye muri
wewe. Aba yenda kurisha umuntu cha umwana w'Imana ndakotse cyahaza gukuru. Peti watitaye.
Nazitaye muri wewe.
Wagize
nabitaye muri wewe.
Chena kinunga hafise kitagira kazi.
Okay,
akazi kahe. Kajya nakazi nakazi karaguhemba.
Urumva wazikoze nazikore.
Utaraza namafaranga wakoreye baguhembye muri bijya ahama tuyagure ni futuke.
Uwo mata kuguriki.
Ubwo wewe ubona kuri.
Kiwerewere. Bizikoze kugura. Bada. Wowe mata kuguriki.
Uracara umwana rondera ibintu basukura biguha amafaranga. Ube bavyeye baturungitse no kwishure, sivyo? Ngahabazi ko turiko turiga mugabo wera ndebera ivyo urimo.
Ugize ngwi.
Mundwi yose tonda kabiri kwishuri. Uba wibereye mu bakobwa, uba wibereye mu bintu by'amatabi, rabingenewe afashe imishatsi urayihinga. Urumva? Uba abantu bose bakubonamo urumogi. Ivyo bizokumarira iki wewe?
Genda urumogi je.
Ivyo nivyo bizogutunga ndiko
ndakora. Ah, pete genda urumo.
Nivyo bizogutunga.
Ndinonge kubyiburutso tumenye igituma arano mwijoro ngo cyangwa bararurugaye mu cyangwa dusubiye. Ndagunda aba ntacungira.
None nkawe ne nkawe unuzovamo n'inkono y'itabi wewe.
Jende inkono yitabira jo shaka inkono yitaba.
Basi mbira nze telefone mama ndamugire kwa mashuri ya.
Sawa.
Bakuronderere ibindi bintu.
Okay. Jewe sinzoba inkono yitabi, uzoba inkono yitabi wewe. Nayo jewe inkono
sa. Ntagire freedom sinzongera kubona miki cyo.
Urasoho kugenda ubi wawe, ugenda upange wawe ugashaka kubona nibi.
Ubwo wewe ukeneye gukora uburara no buraya urasoho
kugenda. Akarayura urarirangira.
Uracurongora basi.
Jende iraye.
Wakuze.
Jende iraye.
Uribona agafuwa ko kaduze
wakuze.
Wakuze.
Ubwo wewe
nona kuri kuri wenzo ntakunyosha pole pole
yego sho
ntakunyosha
ndi buro rero tugurura ntakunyakanya
Alo? Ego ni sawa? Asha nibereye muhira nyene. Ego sha, merci sana kweli ya, tusha poa. Twari ihanganye nyene, rega nyene iyo action yamaze gushika. Nyene uba muri iyo action nyene wangu. Oya? Nyene mama nyene mera kibitubwira je nujya petit frère ko twavukanye mugera nyene twakiye twihangana nyene buzima turabubaye mu konyene rega iki ntiyo gishitse wiga kukibamo none ugira hari wokeka ko tugwaye umugera urabona tutabyibushe fresh maisha mazuri kweli nta n'umuntu yobimenya ko tugwaye umugera usibye nk'umuntu nyene twaba twarabibwiye rega hariho n'umuntu ubibwira akaki mugabo kabivuga nyene mu mvugo nyene nta nkaderanje manyene acha yumvira kumuhenze mugabo nyene twa twari yakiriye man hariho n'abantu bazima nyene batagwaye mugera mugabo dusumba ijuzi imiti nyene turayifatanye nuko babidutegeka buri munsi munsi turafata ibinini kweri by'umugera twari yakiriye nibanga nyene nibanga wa muntu we nta muntu ubujya wo hitubwira ngo uragwaye umugera
I'm going to go to the phone.
Imani kurahabi. Urakoze kusa. Ibyanjye nawe menye kubihagaza aho biherenga aha.
Aho uremeye yimbye ibyivuze.
Iyimbye mukuru wawe yarabizi ko tunariyo. Yarenganye gusa ariko twayitunganye ntihari yabonye nyene ibyo turimo. Umuntu acara mu telefone amaze kumutelefona ntibaza ko turiko turabyumva.
Gukubura sinabyanze kwanza umunyeshuri ntakubura.
Mani wowe ndagukunda petitive.
Uragakunda badakundika je urangunda n'ibyo nkora.
Eheraba. Kandi mu mwanya tubana twe nawe. Nkakanya uri nk'umuvyeyi wanje ntaye ndi nk'umuvyeyi wawe. Sivyo? Peti yangu gisi nkeneye kukubura.
Umuvyeyi wawe. Umuvyeyi yagomba gukora akazi. Umwana aracyamwe
akakaje akazi kanyasakazi. Kajya inyungu yako na pu.
Nanje ntakoze cyo nashaka gukora uno munsi ntujya wewe.
But when I'm out of zone, don't know where.
Now when I'm out of zone,
then have you done what I need?
I'm going to move away. And this son only moves in so many a cousin academic who comes to me a quiz.
Who goes to a cousin who comes and goes to a honey essence over Putago?
Who's to be a cook with Jabu Homos and a kubom? Where is Angia Cousin at Aniera now when Damos and Engaha also show you young to young and send a kubom? What do I now mean?
What is the
general? Send a query, can you go there? Mugu Tina Vitava.
Mbebe bunyuru kastari lechi kabga na Yesu gamutu sisi faraga mitero hendu mitu kafu mitu naitu watabanu tu watafakuru. Internationale, ahe. Wanzo ikirenge kukindi nako suzo ngorana. Nzo kurela makukuze. Wakifji mbao. Ahe. Ula kameruru wingo muzuru. Hey,
oui.
C'est ça?
C'est
ça? C'est ça? C'est ça?
Ah, ndamwibagiye.
Camamare.
Voilà, kamari wa camamare.
Ni wenye.
Ndaranyuka jewe.
Wewe? Genda kwibuka. Ega aho ngo ntitwibagiye.
Zabre.
Yego. Yo, hewe ugore. Ha? Ashi.
Ego mbari rega na kwere kidagihe. Sanye kwasire kumubora.
Ah, yo kamari. Je chushonera kubusa, turenza kucuma na kantu rega narakurokoye.
Shangari zo ambara zose zita ndazi gushonera. Ko ankuye habi. Yo, ndawibutse kya muzi. Natashe ndugumba yabitse kumera.
Aha, reka ndazi kuba.
Nzimbizo nkora.
Mbe ubaza hari numugera camamara gwaye.
Ati?
Kashareka, ntamugera tugwaye.
Umwana mubi nukuri. Ko kutamugije kuri imbere ya petit frère wa.
Ona twe baturungitse kwiga. Ego ariko rero hari ukuntu mbona ameze urya muhungu n'umuntu ntabaho tahanugwa urabona wewe kuri urya munsi wewe waza hajya warugize nk'umukobwa agira ko
oya reka kwa muri cyangwa murabana babi cyangwa marankunda ndumukobwa uyu umwe
hagati yanje nawe ni ndashobora kumenya ibya camamare gusumbye uwundi
cyane ne
Nije?
Kubera mu bantu mva niwe ubimenya cyane gusa nawe arankunda.
Sawa. Kuba gukunda ntacho ntacho bitwara. Ariko umenye ko wari ugira gatatu.
Gatatu.
Yego. Umva je navuze ati byibuze wowe ko ndakubonye kandi akaba aribwo bwa mbere ndakubonye hajya reka basi ndakurokore. Kubera yuko abo bakobwa bandi baba bazananye ntawe ushobora kumenya ubuzima bwabo ese bimeze gute. Siko. Umuntu ahura na byinshi.
Ngiye nkwere ko mbora umwana mwiza vuram kuko ibyo si bya bose.
Ujya nta nifantanwa. Nta nifantanwa vuram. Ujya muhungu rege ndamuraba nkiyumvira kandi siko yahora meze. Yabaye buhinduke tumaze kugera mu muji. Ako sindabona
nabantu. Ndafamwe ngo nimvukira.
Eh oya yaraguhenze. Simvukira. Twaha mu muji turabashyize. Umva twe badupangiye inzu hajya baraturungikira irasiyo bakaturungikira n'amafaranga yo kukweza ariko kujya muhungu urana mundwi yose atondaga gatatu cyanke kabiri abayibereye mu bakobwa abayibereye mu nkuru abayibereye kumwe n'abagenzi biwe sinzi ibintu byiwe
sha gusa no kuri umwana muza wanku ashi uko atankubonera n'izoba niko kuza no mu mutwe we mwiyegereze umuhanuro kandi byose bizokunda kuko hajye imana izo muhindura imana nta idakura suko none
sha je nta ko ntagira mugabo jya muhungu ya mbona ari karananira mbe ntiwabonye ibitusi yantutse
oya ari je gere shavu ngira gere shavu ubivanya n'ibyo ari gije kumukorera
ama jereka ngende ura ko mbonye ukorera hanyene
sha urakoze kumbarira imana
Camamare. Camamare. I hope you kill it.
What are you doing? What are you doing?
Wewe ukenda kwishura warufite programa nyinzi hi.
None iki nico cyakuzanye no umuje?
Tere ibyo tango.
Ndakubaza iki nico cyakuzanye ha?
Byose biba bijyanye mu buzima. Arga je mfise umubiri peti yawe.
Je nta umubiri mfise re?
Utajijua.
Je mfise icyuma.
Ni kwawe birakuraba ibyo. Kusa sori kweli nyimba
wahagatwa ugira imana urafise genda guhanura ariko hari igihe uzobura no guhanura niho uzoshobona kure nari ndu muntu wakamaro kuri wewe
kandi je nakugize
samanyera ndiko nita ku buzima bw'iwawe gusumba wowe nyene bwo
rahubwo rero uri kiwerewere hakwita kubwiwawe gusumba kubwiwanje uza wita kubwiwanje utakuraba utakusanga
munzu cha munzu ziba kazibire mwamaho hey munzu mva mu maso sinda kuzure na maso numva nishava ha wosanga
ndagiye ubwo yito rero je sinje kandi nubwo bufura bwitware ndanagiye kurogera uwundi
kagenda ubashwe genda bakwirire ko
I'm coming.
What's
up?
What's up?
Nana simbi.
Musha kumwa.
Eh mfati.
Musha kazu gato, sorry. Ayo mwende nere hana.
I'm going to go to the house.
Araji. We hang on now, take the Mugagirashi.
Shamugirang, Kuela, or the Kama Bisa Sigago and Zipu.
Eh, we are Jan Chaga Hundu Januman and me, the Chanicos.
I can't,
you
are. What a penny, sir?
Eh, you are. Yes.
Yaj.
Hey, hati anyamgiye kuvakereka kumba mpira kumba metop kandi urazi wuri ndugu yangu ndashora kuvuga ko turi babiri cyane ndose urazi kubura
eh
ariko nari nkeneye sha petit yangu nako grand frère chaka nitsi minota 10 tuyage nawe hakya mu nzu kwera kurazi kwa kandi
cyo ku muntu nubwibisaha araboneka ko ari umuntu afite
ubushanga amahira ko urabona kwicara hakya ahantu hakya hanze sikiza ku muntu uyo mu maho ja twubaha prima okay dukorere we rero apana cyane cyo uyu wayi gawe na kongane sawa twabyumvikanye ko iba imyeshi kwanza ni 12 uko nkuko
cyenda kubye nubwibisaha arakazi wewe ubwo wamuteneje hanze
ndiri rero peti yangu tube mwaka kazi ku ngo
Mahlez, ma, Mahlez, man, the cookie. Sour. Okay, cook. We get touch each other. No problem. akaziwe. Mauja, cha. Muranyarukije.
Ni wa buri nga.
Kisa?
Yo. Ikomeje atagaye cyane.
Makanyaga.
Eh uje nagiye rero ndibaza ko muzoguma.
Bye, tuzovugana
na girlfriend. Eh. Zoguma ku profile bwe nta kibazo ndibaza.
Mbayusha Makanyaga. Wewe ndakwemeye bien see. Twarusakatse. Twapatanye turapatana ndambwira ati twabihumbi 50 nabyo twokorera. Kubera ko turi babiri kandi nzo tugomba duhindura cyo tuta mu nzu nkuru bisaba yuko rero utwongeje umushahara. Turapatana muhungu kugira pa kuri ibyo bihumbi 50 yabaye intambara. Ndambwira ati ahubwo rero raba wemeye hakiri kare kugira Makanyaga amasaha kumabona agenda ahava yiyumvira ibindi arangira ati reka basi jyewe nze ndaguhesamire ndavuga ati basi genda yemeye bisaba rero ko na Makanyaga uca umuronderera kandi kazi umuhesamire abe desa turonka amahera meza
nawe ati ntangorane
yego
nje nawe nzogakora
we gakore kandi numvise umengo ufise imigambi myiza we Bona maybe eh what's up vyombo ah kumbe petit wa fresh
safi kwe
sasa no jere ngo manchinge enda han magomba kuca
ugoro umujyango ugurura
akajaga karinjira na handi
tuvugane munzu
eh none kama safuri yari ngaya ntanjya ziri munzu umwikutwaye ushire ngaha tugere tuvuga cyarurimbya
sawa
Basi eh ushaka ndakunda kumvisha neza icana ko kenganye wabitawe ndabikubwiye neza twebwe mbona ko ndikiwere were
oya ngira munzu tuganire
cyabraza je hari
je ndikora munzu tuganire nk'abavandimwe sivyo
eh nimufite gisha
eh
tuvugane
eh